Hayi yami yamkhombe bafazini. Ntona yami yami.
Hayi bonke yambele kuwe thi.
Sizakwenzela ithi kalondilinde phaphandle nakwakufuna ithi into oyifunayo. Musiya kwabanye phaphandle zakwenzela ithi.
Sifuna lantu kanje.
Hayi mani yami yami zakwenzela ithi khombe yohlala phaphandle. Hey, yami bawo into ningakhamba usukusela ngokuthamba.
Hayi yambele kuzubakoti mina thi.
Hayi, yami yami sifuna ukuphunga thina apha senzele incwadi. Khona ukumlimazile into engiyikhathalele ngantoni le
ngiyamazi nje
yemiyema kaphilanga
akakhona fast
kwenzeka ntoneni
lento yani kwenzeka ntoni
akhumzi wami ngolu hlobo ndakha umzi wami adamphathe kuba ima linda andiyazi lenzwa yemiyema into endiyazi mina inye yeyoba mna uNosiphathise lo iminyaka mina
sathi sonke sandifana
ngegoku iminyaka xa nite into
engafumani bantwana
ngoku
ndathi ke ngokukhulu masihlambe uyemiyem lo amfake izinto zamakhwapha amfake isepu embathe
nenemihlobofumane
kumntwana
yo unemihlola
nje ayomihlola
uthakathe mini fazi nje
ayikanini bafazi kanini lo mntana galelithi manje bese sibangane sithethayo
uthini nase ndithi eyona nto bengifuna yobunyana njengoba engafumani bantu ndisebenze
hayi mntanam hayi mntanam khawuhambe khawuhambe
kakhulukhulufasi
hayi ngiyeke ningenzela intloko nje kwanani nodwa ngoba enyeni imizi imile nkqi owani umntwana akafumani bantwana kule minyaka mine
eyithetha nje ke ngoku uzawuthini
hayi ngiyekele kumsisi
akuzawuthini nasisi
noba ndenze ntoni
kuzobe
iva ngabani ngam
wenaizoiva ngam uzoyithi hambe yithetha kona ngosithetha
izothethwa ngubani
uyawuthethwa ngubani wenyena uyemyeni
uyemyeni ngiyeke lapha kumzamo ulungisa ngaphandle nje kwebhoko
hayi inkulu into ezithethayo
ngeke ke mna sisi ndifelwe umzindi uzama nzima ngenxa kayemyeni
inoba nelanga elinento elithetha gqatsa oku
ilanga lokwenza nto
kusuke kwagqatsa namhlanje
lilungile
lilungile into ezawuphuma
lilungile kaloku mna owam umzi ubou ubuzobumile owam umzi ilanga noyemyem
nanina ngaphezulu
nawubona uba mandithini imizi yenu imile sisi
sanenzeke inyondululu ngenani uba umise umzi wakho
um bangabazukulwana
banje
yeke uyazibona unamabhongo uthi abakho bangabazukulwana abantu
awunaboungenaike
ndilinde nto emva kwale minyaka ndiyengcwabeni ngoku ndiya engcwabeni ngoku yho ndizophinde ndilinde eminye iminyaka futhi eminti okanye
imintiuyoxoxa wedwa ebantwini bakwadlela
abaxoxa
wedwa
uzoxoxa nto mna
ngoku uzawuxoxa le uyenzileyo kayemyem uxoxe nale
uthusekwawena ke ngoku ndizalwa nawe ukuba kwalinga
uzomenzana
ndawumxaka
uzomthini
ndawumxaka
hey uyandiwikisa kodwa
ndawumxaka andiyifuni into aba ndithi ndilungise izingxaki zomzi wami